kuvyakira nabi cyane kobera kuko iminsi 5 ni myinshi abantu batari kwararonka amazi y'ukunywa iminsi 5 ni myinshi ajejwe gutanga umuti batawutora no kuvuga abahinga muri rejidezo badashobora gutwara ikindi cyuma cyangwa ibindi byuma bagasubiriza icapfuye cyangwa ibyapfuye nico gituma tuvyakirana umubabaro kuko nko mu bibihe bya none hariho n'ingwara z'ibyaduka badusaba gukaraba uko umwanya wose utashe tugiye mu ngo tugiye mu masoko tuguye mu biro ukaza buvanwa amazi yabuze waheze iminsi 5 amazi akasubira inyuma amazi yazibiwe ibyo twe tubona yuko ari ibintu by'akamara amazi bidahesha iteka igihugu n'igisagara umugwa mukuru ubutunzi bujumbura umuringo tumwe ningakomba bavuga mu kirundi bati umwongo umwe wonze inyoni akwiye imiringo myinshi igenda mu mihingo myinshi y'igisagara kubera kuko abantu ko bagenda bariyongera bakenera amazi ntakuntu rero amazi yotwagwa n'umuringoti umwe hakwiye imiringoti myinshi kuko n'igihe umuringoti umwe wopfa ayindi kabiri kirakora vyotuma bashobora no gukatisha yandi bakaba baraha abo bandi bari bakenye amazi kubera umuringoti umwe wagize ingorane wazivye canke uri kurasubira gukogwa gutyo uwo muringoti ugira kabiri cyangwa gatatu bakashobora gukatisha gice cy'amazi kugira ngo abantu bose bakwigwe amazi tuyakenera mu bintu byinshi ndetse ibyo ubyo gukaraba byo kwikingira indwara amazi n'ubuzima nico gituma tavuga tuti ntibyumvikana abajejwe rero itunganyo y'ibisagara bari bakwiye kwiyumvira bagasarira bagatora inzira zirashe